E mīharo ke ana te koha, kua kohaina atu nei ki tētahi o ngā kura o Rotorua. Kua whai te kura nei i te hia mano tāra tāonga pūoro. Nā etahi kai waia taronganui pēnei i a Stan Walker i koha ki a rātau. Hio e hara i te mea kaore he utu mo tēnei koha nui, a neira a pohatu roa wāinga.
Neira ngā ākonga o te kura Māori o huru ngā te rangi. He koha e nei tāonga pūoro mā ngā tamariki nei.
Ka tino pai ki ngā waiata, pringe whakatangi i runga te kutā, te taramū, muera mea.
I te harikoa hei hoki, nā te mea ka pai ki te mahi ngā taramū.
Nā te ohu tākoha toetū e nei taonga i tākoha atu. Ā, ko te ingoa o taua ohurā, ko Eager Beavers. Nei rā e tehi kupu na Stan Walker, hei whakaaweawe, hei whakakipakipa anō hoki i ngā rangatahi nei.
The Rotorua, we got the next All Black, we got the next Tiger, White Sea, we got the next Maizirika, we got the next Doctor, we got the next Prime Minister, we got everything. It's all in you, you can be everything, not just one thing.
Tai whakaiti mai wēnei, e hara i te mea e whakamanamana ana o te tira mai ki a mātou, e he, ko koutou te kaupapa.
We're all fathers, and so that's why we thought of our children.
E hi kaka ana ngā kai waiata nei, mo te ana mata.
They had no idea it was even coming. And you can just see, like, if we've changed one person, like your words can't even describe it.
Kei te harikoa katoa te kura, he oi, he raru ki uta.
Hei whāinga mā te kura, tūtahi pia, ki mi tētahi kaiako pūro, hei kaui tēnei kaupapa haere ake nei. Whāinga tūtahi, tērā pia, hei rā wiki wiki, hei, ko te kaupapa tā rio e ki ana, hei kohai e nei kia tō i te kākano, ki roto e nei tai tamariki, kia whai i tētai huarahi o te pūoro.
E ngā kainui ana ngā tamariki ki ngā taonga pūoro nei. Wai hoki ke a whai renei tētahi tūranga e wā te ana ki te pīrangi.
Ai, ina he kai ako pūoro kei te hiahia i tēnei mahi. Anei ngā taonga e tatari ana mo tētahi kai ako hei whaka tōi nei pukenga o te pūoro ki nei tamariki.
Ko te whai a enei tamariki i tēnei wā, kia kairangi ake ai rātou i o rātou tuahangata. Mā te aha i ngā taonga pūoro nei, e rifa ai tēnei wā watanui. Pohaturoa Wāinga, te karere.